Okay, so zonke izinto sizifundayo apha zinto ezibalulekileyo man. Sabona uba zonke zi-simple like i-concept esothetha ngayo apha ye-substitution. Substitution yinto nje lula but yinto esenza rhoqo kwi-maths. So which means that ezinto njengoba zi-simple lo hlobo xa sizibambe zonke i-maths iba simple because sisebenzisa izinto sizifundayo apha to manipulate ii-problems zethu zantoni ze-mathematics or usolva or u-understanda izinto esizifundayo or esizenzayo kwi-maths. Okay, now uthini substitution? Usubstitute mos kufaka into endaweni yenye. Okay, so kuthiwa apha kule problem yokuqala or kulo mzekelo wam yokuqala, if a equals minus 1 calculate the value of ub. Alright, okay, it's nale equation apho 2b plus u3 plus u a. So endaweni ka a ndifaka bani? Faka bani u minus 1 because kuthiwa u a ngubani? Ngu minus 1. Alright, so no 2b sino 2b apha plus u3 minus 1 endaweni ka a equals u2. So solve le equation. Okay, linear equation len. So she 2b yedwa ecaleni lakhe sithathe numbers sisengapha okanye singathi 3 minus 1 uba ngu2 thathe la 2 simsengaphaya. So it's 2 minus 2, 2 minus 2 uba ngu0. So sino 2b divide by 2 sino 0 ngapha divide by 2 bro. So divide both sides samususa la 2 emcamko ub. Therefore ub wethu ngubani? Ngu0. Alright, so see if we manipulate. Okay, now to solve for x and y ngapha. So sino x equals u2y plus o1. So into sayenza apha sineze equation ze 2 sizinikiweyo. Okay, so kuthiwa i-simultaneous equation lena xa be or usolva simultaneously for x and y. Now x yamazi uba ngubani? Ngu2y plus 1. So kule equation yesibini endaweni ka-x abhala ubani? U2y plus 1 because ux uba 2y plus 1. So say mandiyibhale. So substitute le equation wam number 1 because equation number 1 into equation number 2. Okay, so endaweni ka-x abhala ubani? 2ay plus 1 kukho bani? Uy. And then the x bala ban 2y plus 1 because the x ma 2y plus 1. Okay, equals ban equals to 3. So 2y minus y z like times as yeah. So y lo one. Okay, y. And then one sim tata sim sing up a solver for the equation. So it's about 3 minus 1. 3 minus 1 bang 2. So y way to some as bang 2. So I'm from now x way to. So tato y way to y value yet y value. Y value. So substitute. Substitute into equation man number 1. Why? Because as well x man equals to 2y plus 1 because if no x no y some for man. So in the one got y plus one so if I got o2 x way to 1 2 times o2 plus 1 2 times 2 go 1 go 4 o 4 plus 1 go 5 so x way to 5 o y way to 1 go to no. So say one by a concept of substitution I ain't him. Okay, simply means that and when you ufaka lena because lena try equal to lena. All right, now see introduce a graph. So zetu kuqala apha sine Cartesian plane, sine Cartesian plane. The line vertical sithi zi y values, the line ngapha sithi zi ndoni, sithi zi x values. All right, now ndifuna introduce a straight line because le concept of substitution iya apply kakhulu kwinto ku straight line. All right, and also funa ucacisa ndoba sicacisa ndoba i graph I meaning a graph in ona. Okay, now ukuze sigrafe i-straight line into sayenza sifuna uyazi le line uba izawuphuma ngapha or izawuphuma ngapha iphuma ngapha phuma phi. But sayazi uba if ziyi-line e-straight izawungena kule line e-horizontal izawukhatha noba ikhathe kweliphi icala noba ikhathe endawoni and izayikhatha nale line itheni i-vertical. Okay, funa line noba uyizobe njani line yakho izawungena through ezi line zi-two noba uyizobe njani loo line. Alright, now so sifuna uyazi bizawungena ndawoni kule line i-horizontal i-vertical. So sithi le line yintoni? Zi-y axis. Okay, and also funa uyazi bizawungena ndawoni kule line i-horizontal sithi zi-x axis. So zi-x axis le i-horizontal. So apho izawungena khona kwi-y axis sithi yintoni? Sithi yi-y intercept. Y intercept. So i-y intercept izawuba yilaa point izawukhatha kuyo phaa kula line asikayazi ngoku but sizayifumana ngongoku. And then la point izawungena kuyo kwi-x axis sithi x intercept. Intercept. Okay, intercept lapho ungena khona ku x intercept. Y intercept lapho ungena khona ku ndo ku y axis, sorry. All right. Now y intercept sifuna njani? We senza ubani u x wethu be 0. So we let x equal to 0. Okay? For ndo sifuna ndo y ndo intercept or to find y intercept. So y wethu equals ubani? And now we can access faka bani substitute bani u0 so 0 plus 2 so u0 plus 2 1 go 2 law. So line into zaphuma phi pa go to. Alright. Now to get x-intercept or up is on a line horizontal equation a two or sorry straight line say two so substitute one y and down ka zero. So we let y equals 0 for ukuze sifumane ntoni i-x intercept or apho iline yethu izawunqumla khona oizayikhatha khona le line yethu horizontal. Alright, then endaweni ka-0 sifaka u-0 substitute u-0 x plus 2 sithatha u-2 simse ngapha so it's a minus 2 equals a minus x asimfunela negative asifuni nix emcamku x xa solve for x whatever is next to x so divide ngayo both sides so it's a negative divide by negative ngubani ku-positive ngapho no positive so x way 2 therefore ngubani ngu-2. Alright, so iline yethu iphuma phi iphuma pha ku-2 so iline yethu iphuma si-straight line esiphuma ngolu hlobo. Okay, so sina-straight line esiphuma ngolu hlobo and then I hope icacile. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing, it's amazing, so amazing.